Yes, I'm
learning
to lead.
Yes, I'm learning to lead.
Yes, I'm learning
to lean on Jesus.
Every day I'm finding I'm
learning
to
lean
on Jesus. Yes, I'm
learning
to lean. Yes,
I'm
Baba, I'm okay.
Yeah, dear.
Yeah. Yenia, do for frequency, we drink one February. Michelle Nipa, a Sunday text message. Through WhatsApp, a day more drink one. Now you're the four
pair.
Nipa doll. Now, in a coupon, you meant here, in a coupon, in home. Now, on found ye, a juma, or more vibria, or bit me day as soon. A chance said ye, oh ye. See, see, so, ya mean she'll be brave. Oma, may offer us a phone in ye, and may I say, wah, mom, quack, be brave. Yenia, no force of a strain, your more papa. I are dear, say what to me, a sabbath strain, a bread no shire, a bra, na ye ye or do any dear. So here ye, every baby, no bronze church of Christ in it. Ye cassava free, bronze in New York, United States of America. Now, a person, ye fire and platform, ye pulpit is so near the cassa, and the chimney as in. And yet, a sorma or more no bronze, the Church of Christ, Hong Kong. They won't be young. Sabena will be our submit me a moon as someone when a couple I share see it on the Baba is Christo. On a pay, Babia, India, Liam, Bat, Water, a Bakinka, my yeno, a look and sempa, a trade juno. You move a genunum could see a be a son and son. Yana, almost say a wadodo in Timentiso in Tina Obekai, a form look at Crabia and say, Otimi Bekai, you know. But ye now you may a tronsome non call, na ye shake a simbi. A young comma, a branty be yes to church ye, na o done in a monoano. Ye yes to a kind in an ancient, or say. Osusu se ne lawyer oyenti no e bi obetimi de nsem bi aba registersa Jesus entimi nyi ano na ochre de onipa etwa se uye nyina na utimi so onyakopon ani na abrantie mrenim ne bisa Yesu se e die be kura na onye na onya die be dan kwa minye den na minye dan kwa. Tia hey ye look as empa metu as empa any miracle as empa you handle no se wo ken kan a nya ho na de Christo som ashaase ye Christo som nya nshaase ye eno nti se wo beka obi e bisa Yesu fa enkwaje ho asem a o se die ne mra ye de
besie
zara sabre no na ye mra ne mre the period of the prophets, the Mosaic age, and no, and a yahu yesu abatumo, ah, enche, na obewu, na sa event, a yenu wono, a culminating the Mosaic period, no. Na fei, of fiti, new age, as a yaden, amayen, on Acts chapter 2. Eti bibidiana oba kainwo, a yam metu mark, look and jump, a fam kwaji yamwasem biyano. Untisa or catch your visa corner for Bursu. Untisa or catch your visa per muka, giddy such a one day, untimida. And untake your catcher from forno, and one in the same assembly as we say. Overcoming all the men. And you'll be bigger can I branch in the car. Sir, shut up. Who are me no sermon? Yet, 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 as soon as you are yin yin fantasy yin yin. Nasa apa baby on ya money bia yezu abrante wakani ye baby mi wakon wobɛkame ho hɔ na asɛm bi na medin daa saa asɛm yi ayɛ nkyinnyiwa bebree sɛ wokyerɛkyerɛ suba a wobɛsi nakorɔmfoɔ no ɛ saa berɛ no na yesu ano dɛm ɛte sɛdeɛ ɔne mmarakyɛni mmarakyerɛni yɛdɛ ɛɛkasa yi a ɔkyerɛ no adeɛ a ɔnyanya nkwagyeɛ no saa berɛ no ne kristosom nhyehyɛeɛ a ɛyɛ yesu kristo ho gyidie ne ho asubɔ no na yesu wui ɛna afiraseɛ ɔdɔfoɔ yesu ka asɛm bi de kyerɛ akoɔ sɛ na obisaa no sɛ ɛdeɛ na wɔatwerɛ no mmara no mu nti berɛ na yesu te aseɛ no obi biara kɔbisa no nkwagyeɛ ho asɛm a na ɔtwena adwene bɛn kɔmmara so but nyɛ until after ne wuo n'akyi a na ɔbua sɛ fa wakoma nyinaa ɛne wo kra nyinaa ne wɔhoɔden nyinaa ɛne wɔadwene nyinaa dɔ awurade wo nyankopɔn jewfoɔ frɛ saa mmerɛ yi hyɛma fa to tirim hyɛma hyɛma no ne mmara wei a jewni biara ɔbu no kɛseɛ wobisa no sɛ mmara no nyinaa deɛ ne na yɛ kɛse paa ɛno na yɛasamrise wɔhɛ yi fa wadwene nyinaa fa wo kra nyinaa fa wakoma nyinaa dɔ awurade wo nyankopɔn that is one aspect a ɛwɔ mmerɛ no mu a yɛyɛ ma nyame na afei mmara no nkaeɛ no ɛyɛ mmara nhyehyɛeɛ a onyankopɔn pɛ sɛ wodi so ma wo yɔnko sɛ yɛka sɛ obiara ne di nyame atɛm a ɔnni yɛka sɛ obiara ne biribi wɔ asɔrɔde ma a ɛnyɛ a wonyɛ da nanso wode bɛyɛ wo nnua a awurade siri nanam yɛ dɛn ɛwuriɛ ane wu ma no ɛsiane sɛ yɛnim sɛ sɛɛ mmerɛ a yɛdi so de ma onyankopɔn da nkyɛn a onyankopɔn pɛ sɛ yɛdi yɛ yɔnko no so dɛn ɛni na dɔkae no sɛ na dɔ wo yɔnko sɛ wo ho tɛniɛ nyamesom baabi a kɔwie nyinaa no no wode anidie ma onyankopɔn na woakora onyankopɔn wɔ w'adwene mu na biribi biara a woyɛ woyɛ ne sɛ ɔne ɔbɔɔ woɔ no ɛna woyɛ de ama no no woda ne wo ho a wo nnua a ɔte wo nkyɛn wo kunu a ɔda w'akyire wo yere a ɔda w'akyire wo ba ne obi foforɔ mpɔ wo tamfo onyankopɔn sɛ ɛsɛ wo dɔ no wonim sɛ naa no na meka me ha nkramofoɔ bebree afira se yɛfiri nkramoso no ɛsiane sɛ baabi a ɛrekɔ ɛ nyankopɔn tumi yusu saa o ɔbɛtumi ayusu ne nsa de awura ɛyɛ isisfoɔ mu amoma di saa aturuturu asɛm no na ayɛ nnipa tan na atwe wɔn afiri nkramoso no akyi god can do that ɔtumi yɛ biribiara ɔtumi biribiara yɛ nanka ɛbɛyɛ dɛn na paul wɔtumi asesa no sɛ ɛka sɛ obiara na mpirikyi paul a ka wɔmma da it took the hand of god onyankopɔn nsa ne kyim paul sɛ afei ɔmmra magye deɛ ɔnyɛ nie no ɛnni na wohwɛ ɔ se wɔbua no wiee na wɔbisa no wɔ chapter 30 ne sɛ papa me yɔnko no ɛne hwan ɛsɛ sɛ wodɔ wo yɔnko na wo yɔnko ne hwan hwɛ dwufoɔ dwufoɔ nim sɛ yɛ ama mamufoɔ no ne ɔmo yɔnko no yɛn anaa yɛn yɛ yɔnko no wɔ juni baa anaa juni bɛrima so ɔyɛ yɛfrɛ no sɛ midwife a ɔmpɛ sɛ ɔbɛgye ɛyɛ amaamanmu ne ɛwoɔ na wasaa wo nnipa baako a ɔmpɛ no asɛm aba saa bɛwie ase that is how deep a na ɔmo kyere ɛyɛ samaritanfoɔ anaa samariafoɔ very deep deeper antagonism ne tae a ano ɔden ɛna ɛwɔ hɔ ɛwɔ jewfoɔ ne amaamanmufoɔ no ntam na ɔkyerɛ no yesu fira seɛ sɛ sɛdeɛ daa ɔkasa a ɔfa story bi ɛna ne kasa no ɛna ɔka saa asɛm ɔse papa bi ɛna ne ɔtu kwan ɛfiri jerusalem akɔ jericho na ɔkɔtɔɔ akɔmkafoɔ the road from Jerusalem to Jericho was notoriously dangerous road na yɛ kwan a ɛsoɔ ho obiara mpɛ sɛ ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛfa hɔ nanso wontumi nkɔ jericho ɛberɛ a wɔmfa saa kwan no so Jerusalem is about 2,300 feet above sea level. Into not just that, when we are Jerusalem was thrown, and Jericho Sweden, a walk from Sah. Nanso, one son in fear of Bonumuaza, Sauba Jericho, now of Femba. And Jericho was near the Dead Sea, near which Jericho stood, and is about 3,300 feet below sea level. The road from Jerusalem to Jericho, according to Jerome, tell him Jerome. Jerome here did in that street history. One was an American. He was a very important person. He will bring him a sermon and Bible. Jerome said, "Your friend, sir, a pioneer, a free Jerusalem, Echo Jericho, he said, the red or bloody way." Some say, "You come the power." Tell ye, people say, "We take." In Funula, yes, Chanoa, was here a Muni Pabian, sir. The traveler, Sir Travelano, and in the Panua, not of Jerusalem, Echo Jericho. He was obviously a reckless and foolhardy character. People seldom attended the Jerusalem to Jericho road alone if they were carrying goods or valuables. And yet, Nyansa, Sir Pius, sir, Unguana, who will chat. Terry, Nelson Papai, or Noir for the Shabre, Eshen and Sam Sobeko. Seeking safety in numbers, they traveled in convoys or caravans. This man had no one but himself to blame for the plight in which he found himself. On Noir, Mekuameko, where the Papa is here. Now, a cotto, a year, a concafo. And the priest. Bible say, Christo Sumono, or Bali Bemina, or Safo. Namoya Usia, what you want? I hear it as of go on my crumb. Tell ye, what will ya? Ubema as of go out, come home, and as of Juma, it just away yellow. And you were near free, be pepia. Import sass of Udiano, and rest a day, we yet. Metam was so. No one doubt you all. Metam was so mad, which is a head raw. No one ya, who grab you at all, and your baba. Metam was so. May quack, no foul, you know. Or you eat the egg out in the hall. So you didn't get your baby, no, Baba was all about for it. My baba was all about for it. Who must sorry me ever can't trust her? Shall we hear it? And I will tell you, I trust our real all. So the sooner I may. Christo soon, yes, I didn't make you. Yes, I didn't marry yet. Say, oh, to New Market. Yes, and no one wants to do with you. When my bomb pay you, then so Papa Yano, who is saying I may in Wyan? Bea, who is saying I may in Papa? And Unia, it was one young Unian. Why did I? One young man. And now we cook room, we yare, and watch no prune, a jello, so bass, sorry, Abamao. Obamao, Yameo. When you go for a month, yes, yeah. No one can hear Aquariasa. Or your sofa. Send your pound that dance, she said, let's see. Numbers chapter 19, no, essay, verse 11. Sir, Obi Wu, more than one. That's all son of no one. Oh, one tisana, what trick? Mook fit, it would to be my sock. Bibi Biara, Kabiwe, I hear your mind. Sans of Cottache, Obi Wu, want to know, won't even find some kicker hanyama. Ain't it? One on the white, sir. One not grass, Koyena, me, Edima. Let every crab the following week, you know. And through the order of service, so and put out as of Diano near Shisha, to Sunday, yes, no, as she said, yeah. And until now, okay, kind, Luke chapter 2, now, because he grew Zachariah, and so for the end of us all. Now, so for him, now, and she said, Sir, we will, when I have a cocoon, room, 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 I said, oh, Jack, who grew no home, Nipano. Now, what in any chilet, Yamiaduma? Yamiaduma, a bit at a quarrel. Yamiaduma, a bit at a quarrel. Yamiaduma, oh, Yamida, never one, and a pal who said, but no, so much man. So, what do the sack of candy fun? What's your name, Yano? Say, Yamino, so on the dapper. When you go on, I said,
Amen,
amen. A toilet beer. Sana wo ye ko gana sabri ya e ko December obi ti chabo de pa enye obetom de tue ni me school fees no o se me ko ba fori wa na se obetom e de tue ni me school fees amen gbala na ese ye no no bo ni ko bo afori e o ni bo de na da ya ye wo plus sa ti mi ye akoko o jain wa ye kakaka ye be kunu ama onye bi awien ye chira ne da koma sofo da koma sofo
amen
onofo min kan cho se nye papa e ma sofo nye sa na me kan ba de bel je ne se men firi u fie se o koye papa e di adan e wa bon ti no nyame fie e bra bi won fie mi da so e kun si e bra papa yo bi e ni ba bi wo u fie won je nsi ase a o mu ni mo a sofo obi owa aswasha da so say tom sofo bi owa was in the gas be at time ana sa ko mo ni die e ho ni a nan so enipa e twase o bua no no o mo a no was e bua no he could not be sure but he fear e bu hey yami e tuma ni obi e twase be bua no ni yes, I'm born on snow. Yeah, move. It is a camera. The mere humanity in the day, and yet, this idea, if I said it, yes, I'm born on a queen of the man. My baby, the antique, Emma Moon Timmy, and yet you're just a moon yet, not a true chronom, a Benjamin Chain, I don't know. Udo Yamia, Chehukun. Udo Yamia, Chevia, Nelson Yamina, who don't know, if we say. Ukunu eni nyame ukunu eni di pamwo tase obo anu ukunu eni di pamwo tase wedei uye bibi manu he at the end of the day at muda Matthew chapter 25 no o se uni ko mbe pa pa ni be wo ya se no wa kase inyan na ni fa e mreji na boku na wo mo jina ni fa no o mko bisa ni se Erade egbonku fonse erade ne ye de a odi abegina osunni ye se ye wa nya ma no kwa mo anu kwa mo anu pasu ye ku da bai pasu mu mu me belia na wa nya ma unu ya no wa ni dan wa nya ma me pe ko kwa ma ntia se da
amen
asumi ya bia the temple liturgy meant more to him than the pain of man ukun etia akwa ye a friend said, a surgery and a procedure. Be no surgery no. The young who kuno the human feeling sa and then a catching sa or a young mo. No, just come and no abonpo. Madi a money fee. No kuno na el for power. Who surgery no be friend ready di. Ready di. Omo a el fano e go weze. Omo tini pan young e calling chain in free young. Na singe jamii di da. What is it? Nipayao. This is a song, and all your song, so soon feeling that. Nipayao, or Yari, so it's my mother, Emma. A brand here, but I'm in one, when you name the car, don't worry, because you love me. Because you love me. Not me, but I call a bit, there's only a kind of call a bit. And in here, Kofi, when ya, sir, I'm to do it. Go now with 12 batches or in your mama, chill pumpy. Now, coffee down. Now, catch up on that, Mr. Bolabi. It's all for grown up, I was in the room of that. Only me, no, me, I didn't get this. I know. What's our say? Eh? Ubi? Coach of Christ. He threw it in the dead. Okogana, and Brasile Bay and Sorino, Nipadia, only their swollen one, or more you pop body for. No, dear son, and him. I must say, no, yes, who didn't put for us all. So, no, 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 Obia or how? The Levite. Not all Levites are priests, because some may have had physical defects. What do you mean? He seems to have gone nearer to the man before he passed on. Or not so dear. Of command in Chenkakra. Yes, we pull away a year. Moving yaw, yaka crabbing way die. Oh, so yes, ah! What is a sad levity of all in Jagakra?
Oh,
Homer, now who's a one Homer now? Oh, we are one year. Or a four, he passed on. Nadia, oh, yeah, be beside. Oh, big funeral, what can I say? I from four no more than for Gramon. If really be decoy. Nipa ni so pe so yi anoma no di kaade anoma bia she pelgo mu no wo so efidiete wo no wo she pelgo mu sua na anoma no atwe na basa ni nua eden ni ko ino no nti wo she da da ho ni e de paint bia sarasara no da gote mo na ona ase unni nyame pa na wo se uru bia be ni papa e be twa ba gote mo wo tin nja no no mo to wa she oso ba bro pasa papa yi ni reason ti If you have a party, I can't go ahead. Now you're new. And you're new. So, it is all one of you, everyone. And you're new. So, sick and so deep. And so, tell you, when you go home, say, dear, who you know, and perhaps go out a crack. Go and leave him. Go and say, who bet to me? I hear nothing here. And Tony, dear, one more pass or employ a papa saying, Samaria, way. I drew from Moy, I a moon nurse for a midwife say. Say, or people for me war. No, Benjamin, I war, no Samarian, I did not warm an alcohol war. Samarian, he be must have a camera. All in a war. A child said, Yana, one must detest it, would be a way Samarian. Samarian, any drop pass on for frog. Samarian, any cramony. Samarian, any other song in the church. And the Bible, look at it, and call. When you go on, say, so it is Ampa, so in Papa Fompa, it just said, we were young, now who see, so be to me, I mean, a guinea. The Levite was like any one of us whose motto was safety first. Hey, each for himself and God for us all. Hey,
come in, come, baby.
Hey, me ware no akobia jira brane. Hey, asori ye ko bia enti, bi bia etwa sem bodi ne hu jina ho, na odi ne hu je, edi ma bi pani na no. Sa moto we, hey da di tsimo ntino, onwa wa obia. Ora fo, frasie, sa adwene no na ma wa wa ri mu a, enti ama wa ye independent a, wo wi hwe wo yire no ukunu no, eni the total good of the family. Is an say, what you yo say? Safety first. Would you have priority? Some people would take no risk to help anyone of trouble or pain. Who person will be taking risk here? So we be ye be here. If be ye will be a free in harm. Then ye. Say ma, I say a war here. A war there. Can you understand me? Ye pay what we are saying. Ma ya here.
Amen.
Say ye. Ah, my friend, and you near death. And to say, what you want, you can't go and turn over. Then, so, man, and you should risk it in your way. And woman, Osunua, okran sisi na oyi se ni na. Osunye nza na ho chira ko asa koda bai ma. Nyafo ko mama ntia se da. Omunya ye da. Omunya ye. Etwa se, yesua na ye ko moden. Say you better call the extra man and the boy of offer. The third person, or what I say, no, hey, the Samaritan. The listeners would obviously expect that with his arrival, the villain had arrived. The Jews had no dealings with the Samaritan. Indeed, like Jesus, John chapter 48, you know, when Jesus said, oh, yeah, yes, Samaritan. And say, who need one more than a mammary soul. And you see a bang, and a yin yang is free. In Panama, no Oko Jericho, no Koto Akamakafuni, and you see a bang. The Samaritan had a good credit. Go ahead, build your credit. The credit are very good and take, and we'll grab a hotel honor, or catch up one and say, Geno, Sheno. Na me kwaba e ke bia o be bon me ba me de e ga ni le freno sana wo ye o credit. Jesus is concerned about your physical well-being. Yes, wo ye die no mputu o sika sam nyina e nye o nyakopo e no ti e na John ka say odofo ade nyina mu me ye apa ye say nyo dan si mi ye sika sam ani apundine mu sa kwano. Now, or to turn in your basa basa. Tell you, move a bit, dear one. And can a credit say? Then, Kebra or Dini Pano, Aja, the owner of the inn, because an unknown will be free when you went here. Or the four, John say, Mamma knew Biaka, Romans chapter 13, verse 6 to 8. No, Mamma knew Biaka, your decar, and your credit near them, yes, say. Let's hear ya, you want to say. Samaria ni no on pass for no na the credit ye chen wu Christo ni agrabo e so bon sa ye wo ho ho de ye bi bia e na so to ye bi no ma no e ye so the investment e ye so da o be kai se sika kase ye da wo ye ben wa council since you live the life of dissipation. Dissipation is say ya Messi's need your home. Walmart, you know, or more home. I'm about you. Then so ever sell credit. But more than so, we build it good reputation and credit. You know, he may have been theologically unsound. Then church, right here, Samaria, on path or book. But he was an honest man. Church of Christ, before we pray, and you're honest. Ultimate 2 pounds for eating Yanni Ghana. Uncle, so you're in the pet. What is that? What do you mean, money is a cat? Someone says, no. Now, what is the cat? What is someone still dying? What do you mean, sitting here? But pray! We never pray, Ghana. Now, so, now, one more, I'm going to fire up from only a cough for. A lesson here is that said, Obi and a cough for, and just a or be a Christian and then chase and a Christian you who are training for. When we are honest, you may never be our own thing. My theology, and ye, the madness I am a very honest person. Ni me alone, and a double call and quadril. He alone was prepared to help when all others reclined. Software term, Wamwa. Levia term, Wamwa. Or Nunquan yourself, as he kind. Alhammy and Sam, what if he? Gabby, you know, a young van go to this man van go. Papa, may you know, and yes, say to this man, yes, sir. Tell you, when you go home, a case he kind was him, if you didn't know. As he kind, my name is Luna. Second Corinthians, and Second Corinthians, my name is Luna. Or can as he kind. And what's up? So now you hear ni ye na yen from more yen bra. Second Corinthians chapter 12. Or say verse 19. A yamo say ye ye mwa no chiramwana. Or you go for a nim ɛna yɛ kasa kristo mu adɔfo yɛn nyinaa yɛka ma mo nkɔsoɔ na mesuro sɛ ɛbi a meba a mere mmɛtro mo sɛdeɛ bi a mepɛ sɛ yesu ba no a ɔmɛtro yɛn sɛdeɛ wɔpɛ sɛ paul sɛ wɔsaa bankwa mu nɛ ɛwɔ sɛ wɔbɛsra asɔre yi a ɔma mɛtro yɛn sɛdeɛ wɔpɛ adentia na me nso merenhu worenhu me sɛdeɛ wopɛ because mede abufuo na bɛba ɛbia ntɔpakɔɔ no dabia wona wɔyɛwokunu kasakasa saa kontɔkwa twerɛtwerɛ na ɛmaa mu but war of words tɔkɔ a yɛde yɛanoko no nti mede wokunu yɛtɛm paa ompa nkyɛ wo da nti memmuna saa me sɛ womuna me a na me ho yirayira me na me ho yirayira me mempɛ saa koraa ɛna wɔhunu sɛ wokunu so mpɛ ɛna wɔhunu sɛ yɛtuuru ma wo ɛno ara na wobɛyu so tɔkwa ɛbia ntɔkwako ahoɔyɛ a agufuo asikan woyɛayɛ anaa waanyɛ nti me so nyɛ dɛn asikan ɔnsɛ asikan wɔ abo mu asikan woyɛayɛ nti me so menyɛ kyere yie papa no ɔhu so obi abɛtwam waanyɛ obi abɛtwam waanyɛ adwuma mu ɔwoɔ obi a bitwa so ɔyɛ adeɛ no waanyɛ kristo nee ne wo yɛ ɛberɛ a obiara nyɛ this man na ɔnim theology biara na ɔnim nyame asɛm biara nanso na ɔyɛ honest adeɛ baako a anɔpɛn bi ka kyerɛ wɔ no wɔ se he was a heretic he may have been but the love of god was in his heart ɔnkɔ asɔre da nanso ɔte nyame ase sɛ nyame woni no a ɛne sɛ woboa wo bie a ɔwɔ haw mu wonim paa wonim obi a ɔwɔ haw mu wonim paa obi a ɔwɔ yaw bi mu wonim paa obi a ɔwɔ ateteɛ bi mu nanso woso wo mfii ne da samariani no ɛho wɔ mfasoɔ ɛnkyɛw it is no new experience to find the church member so obsessed in the church doctrine yɛne yɛsom abɔn foforɔ mu yɛntua tait yɛn na yɛnyɛ sɛ yie yɛn na yɛnyɛ sɛ yie jesus sɛ saa ne ne dwufoɔ no ka yɛn na yɛna nane abraham nanso wɔ se monnwuma mona nane abraham na wopɛ sɛ wokome monnwuma ɛyi mu ɔde sɛ monyɛ abraham ma biara onyankopɔn bɛtumi anyane abraham ma ɛfidiɛ bɛn aboɔ mu onyankopɔn ma nteaseɛ daa wɔ se that he despised to be the one who loves his fellow men wobɛtumi de church of christ nkyerɛkyerɛ agye w'anim nanso na wonyɛ nanso na wo sesaayɛ wada sɛ woa wonim sɛ wo sesaayɛ wakoma ɛnaneeɛ berɛ biara wobɔbi in the end we will be judged not by the creed tina matthew 25 no or setting the tone for judgment no wanka asɛm biara wanka lɔsapa asɛm ɛne wanka baptis asɛm ɛmu no ɔka ɛne sɛ ɔbɛhu nipa papa ne nipa bɔnefoɔ nipa papa ɛne nipa bɔnefoɔ a wɔn wɔgyaagye wɔn according to how they lived sɛdeɛ wosi bɔ ɔbrɛ a ɛfaɛ woboa afoforɔ na wɔtem a na wɔayɛ nhyehyeɛ ɛde ma nipa na berɛ biara no wowurɔ slaves sɛ ɔbɛboa ayi obi ayɛ dɛn afiri ne haw no jesus answer involves three things we must help a man even when he has brought the trouble himself na me fie no ɔno ɛna akɔpɛ ne ma asɛm na woyɛayɛ no ɛbaa na bɛyɛ me fie no ɛnyɛ no na so wɔde me kuro no me kuro no ka se wohyia ara aka bi kyerɛ no na so wɔde dodo nti na me mfii no o aberanteɛ no ɛkwan a nketwa sɛ nnipa dodoɔ na ɛfa soɔ no a ɔno ɔno nko akɔfa so a ne tiri so biride ne mmara so twom no akoa no nka sɛ ɔno ne pɛ ne ho asɛm ɛsaa na adaka Any man from any nation, church or religion is our neighbor. Obia, how about her? So I know share Gideon. So I know we share Gideon. Are your neighbor? Said the way here, no, I ain't one. Our help must be as wide as the love of God. You're more. If you say a yes, you're going to go to the tree, the crown, and you do not. Would bar a yenna, a tram room, my dear boy, yesterday. A chasse, wouldn't sign on it. Would bar a yenna, no tram, my dear boy, soon as so may cry. Pesa, oh, would no care, and a tram, the crown, the good. The help must be practical. And what be a law? Who yet at your poor Bibiano? And say you're practical. And not to consist merely in feeling sorry.
And you're right with the Kafrati.
No! If you say, who's stupid low, conform, say, or no put up for how neither. About Mosua. Yes, Christo, dwa in tea. Usu the bar, sorry, in tea. Jesus, although you are not near any papa. Wouldn't say, wouldn't any papa? Means I'm maybe having any papa. And yet, Christ died for us. And you are not the just wedding. We hear the ball with you. 1 John chapter 3, verse 17 to 18. And only a moment, kind of interest, maybe I'm in transit. 1 John chapter 3, verse 17 to 18. You're okay, you mean? Or say, now, the old we are sitting here. Now, no, we are saying here, no. Now, oh, bono, I am more, you know, no. You could not do nothing, you say. Menkuma, whom I am fat as some, and not a chairman, no. Never, whom I am not yet, no, the year, never criminal. Into Castle Obia, Maria Pratica. My own say, who give me the boy? I'm ameliorating the problem and the plight. No doubt the priest and the Levite felt a pang of pity for the wounded man, but they did nothing. I'm all for how the soul in that issue. You super such as say, when you come on down, they want to come in. Why didn't you have a donor? And you pay it, who she said, who got your cookie? Who be our young one? Who be our two for so uncle, Marco? Who be a why you be as well as coming on? Now I'm coming on. Go the extra mile. So be you be a one. Compassion should be real. It must be issued in this. The yes, a kind, it will be any said. Nako yesa. No pay. Ha. Nako sumyame. Se. Obe ye di yake nina no. E wo papa yomo. Se obe ye. Obiya uye bibi. E di ye yini perfu on den. Won ha omo. E no. E ne ma usom. It mi wye pay. Wene go pon no yen. Se obe sraye na no pay. Ope se odo mu me radia. Ye ye kansune se. O papa yo. E inti mi nye pay ye. A bravo new religion. His answer, yes, my no, meaning by your papa. Not yet. For your papa, where are you? Yes, Mojano, a Polish papa, you know, and my head, a shame, not a soul, a couple. A bravo, you never wire me up to me, or say, cop, never yes, sir.
Amen.